Whutupōro, kua tai atu etahi o ngā toki ōpongo o mua ki Wiwi ki te tautoko I te tākoro whakanui I a Jerry Collins. Ka riro mā te karapu o Toulon, te tākoro e whakahaere, anā ka pakanga ngā ōpongo o mua ki a Toulon hei whakamānoa I a Collins. Ko Ali Williams, rāwa ko Brad Thorn, etahi e tākoro ana āpōpō, I roto rāwi te kapa ōpongo I whakaihu wakarā I te ipu o te ao I te tau 2011. Mā Carlos Spencer, rāwa ko Justin Marshall, ngā pou muri e arataki, ko Spencer hoki te kāi. I te haka. Ko ngā hua katoa ka puta I te tākoro ka haere ake ki te tahua whakamaumahara ki a Jerry Collins.